ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye kuri iyi saha. Perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntaramenyekana, abanyafurika barabibona bate?
Numva ntangazwa cyane n'ibihari, cyane cyane biriko biraturuka ku mukandida w'umurepublikani, ariko aravuga ko amatora yabaye mu busuma, ko bakwiye kuyasubiramo, kandi ivyo akabivuga igikorwa cyo guharura kitarahera. Ivyo twari tumenyereye kuzumva muri Afurika.
Uyu ni Professeur Asher Niyonizigiye wigisha muri Kaminuza y'u Burundi. Muri Etiyopiya, intambara irakaze mu ntara ya Tigre hagati y'ingabo z'igihugu n'inyeshyamba z'umutwe uharanira ubwigenge bwayo. Perezida wa Kosovo yeguye kugira ngo ajye kuburana mu rukiko mpuzamahanga rumukurikiranyeho ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu Ilahe mu Buholandi. Aya makuru turayarabagezaho turi iwacu, buri wese iwe mu rugo, mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Mugume ku maradiyo yanyu. Aya makuru tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibarura ry'amajwi y'amatora yo kuwa kabiri n'ubu ntirirarangira. Mu majwi y'agateganyo mu matora y'umukuru w'igihugu, amajwi yamaze gutangazwa kugeza ubu, kandida w'abademokrate Joe Biden ari imbere y'uwo bahanganye President Donald Trump, kandida w'ishyaka ry'abarepublikani. Ibindi tubibaze Fidele Niyongabo.
Abanyamerika baracyarindira ibiva mu gikorwa kibandanya cyo guharura amajwi mu mareta atari make. Itangazamakuru muri Amerika riratangaza umukandida ribona ko azotsinda mu mareta atandatu, ni kuvuga Alaska, Arizona, Georgia, Nevada, Carolina mu buraruko na Pennsylvania. Ejo ku munsi wa gatatu itangazamakuru ryamenyesheje ko Joe Biden ari wabonwa ko yatsinze amareta ya Michigan na Wisconsin, amareta uko ari abiri President Trump yatsinze mu matora yo mu mwaka w'2016. Joe Biden yatangaje ejo ku wa gatatu ko adashaka gutangaza ko yatsinze amatora, ko yamara ashaka kumenyesha ko n'igikorwa cyo guharura amajwi cyarangira, yemera ko azotahira intsinzi. Biden ashobora kuronka amajwi 270 intumwa ziserukira amareta akenewe kugira atsindire ikibanza cya perezida, hamwe yoguma ari imbere mu mareta ya Arizona na Nevada. Yamara perezida Trump aracyafise amahigwe yo gutsinda, hamwe yorengana Biden muri imwe mu mareta ari imbere yiwe muri iki gihe. Amareta ntatangaza uwatsinze amatora imbere y'uko amajwi yose aharugwa. Yamara itangazamakuru rirashobora gutangaza uwo ribona ko ariwe azotahira intsinzi, mu gihe ribonye ko amajwi abasigaye ataraharugwa adahagije kugira ahindure ibivuye mu matora.
Mu gihe uwatsinze amatora ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ataramenyekana, abanyapolitiki n'abasesenguzi bo mu Bufaransa barakurikiranira hafi cyane iby'aya matora. Nibyo Diane Ninine hazwe atubwira.
Umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika i Paris mu Bufaransa, Nicolas Pinorto, atangaza ko amatora ya Amerika yiganziye imenyeshamakuru nka vyose muri ico gihugu mu kuvugwa kuva ku munsi wa kabiri. Aho abasesanguzi n'abanyepolitiki bakomeje guhabwa umwanya wo kugira ico bayavuze ko. Ahanini bibanda cane cane ku migenderanire ya Amerika n'Ubufaransa y'inyuma y'ayo matora. Mwamaze kugira ico bavuga ku ruhande rw'abategetsi barimo umushikiranganji ajeje imigenderanire y'Ubufaransa n'ayandi makungu Jean-Yves Le Drian, yavuze ko naho muri ino myaka iniheze icuka kitabaye ciza hagati ya perezida wa Amerika Donald Trump n'Ubufaransa Emmanuel Macron, uzotsindira ayo matora wese yaba Trump canke Joe Biden, biteze ko imigenderanire y'Ubufaransa na Amerika iba myiza gusumba. Le Drian yagize ati, n'uburenganzira bw'Abanyamerika bwo gutora umuperezida bipfuza. Ubufaransa buzokorana n'uwo bazokwitorera. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa we ntacubwiwe aravuga. Jean-Claude Bonjour, umunyamategeko nawe akaba n'icegera c'umukuru w'ishirahamwe France Amérique gishinze guteza imbere ubucuti bwa Amerika n'Ubufaransa, yabwiye Ijwi ry'Amerika i Paris ko abanyagihugu benshi naho bariko bakurikiranira hagufi amatora ya Amerika batariko baratahura ingene ivyavuye mu matora biteba gutangazwa mu gihugu gifise ikoranabuhanga riteye imbere.
Tukiri ku bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imibare y'abashomeri yaragabanutse ariko iracyari hejuru cyane ugereranije nuko byahoze mu mateka y'igihugu. Diane Ninazwe arakomeza.
Ushikirangaje bujeje by'akazi buziyemeza gusigura ko abasabye gufashwa mu ndwi iheze mu gihugu cyose ari 751. Ugeranije n'indwi yabanjirije iheze bagabanutse ko 700. Kuva mu myaka ya za 60 n'ubwa mbere yamara abasaba gufashwa muri Amerika badakora baduze cyane. Muri rusange abatagira akazi muri bino bihe ni 7,300,000 nk'uko ubushikiranganji bujejwe akazi bubandanya bubivuga. Ni ukuvuga ko ibice 5% by'Abanyamerika muri kino gihe badafise ubuzi. Amabwiriza yo gukingikiza cya korona agitangura gukazwa mu kwezi kwa kane kuno mwaka, muri rusange twokwibutsa ko abatari bafise ubuzi bari ibice 14 n'ibice 7%. Ubushikiranganji bujejwe iby'ubudandaje muri Amerika nabwo ku ruhande bwabwo butangaza ko kuva mu ndwi iheze ubutunzi bwa Amerika bwaduze kugera ku bice 7% ugereranije n'uko bwari buri kuva mu kw'indwi kugera mu kw'icenda kuno mwaka nyene. Ubwo bushikiranganji buriteze naho biri uko k'ubutunzi bwa Amerika busubira hasi mu mezi 3 ya mbere y'umwaka uza bivuye ku biharuro vya COVID-19 bibandanya kuduga mu mareta atandukanye.
Noneho tugiye muri Afurika by'umwihariko muri Ethiopia, aho inteko ishinga amategeko yemeje amategeko yo mu bihe by'intambara mu gihe imirwano ikaze yumvikana mu ntara ya Tigre mu majyaruguru y'igihugu. Tubibaze Fidele Niyongabo.
Ku bategetsi ba Ethiopia, ibyo bikorwa bya gisirikare bigenewe kwishyura ku gitero kivugwa ko cyakozwe n'inteko za leta mu ntara ya Tigre ku munsi wa kabiri ku ikambi y'igisirikare cy'igihugu. Uburyo bwo guhanahana amakuru uracugawe muri iyo ntara. Ingingo y'uguhagarika ubwo buryo yafashwe igihe umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed yatangaza ibyerekeye igitero cyakozwe n'inteko za leta yo mu karere ka Tigre n'inyishu y'igisirikare cy'igihugu ku munsi wa gatatu. Kuba atamakuru abantu baronka vuye muri iyo ntara biragera mu twigoro tugusuzuma amakuru atangazwa na leta ya Ethiopia. Umugwa mukuru w'intara ya Tigre Mekele wasa n'utekanye uno munsi kwa kane mu gitondo yamara gutana mu mitwe kwabaye mu bindi bice. Leta ya Ethiopia yatangaje amategeko yo mu bihe bidasanzwe mu kiringo cy'amezi 6 mu ntara ya Tigre. Abitegereza ibintu baragabisha ko hashobora kuba ingwano mu gihugu ishobora guhungabanya umutekano mu karere kose k'iheme rya Afrika.
Fidele Niyongabo, turacyari kumwe, tujyane muri Tanzania aho Perezida John Magufuli yimitswe uyu munsi atangira manda ya kabiri.
Yarahiye umunsi kuwa kane mu mabanga yo kuyobora igihugu mu kindi kiringo cy'imyaka 5. Ingingo zikomeye zereke umutekano zari zafashwe igihe yarahira. Mu ijambo ritamaze igihe kinini yashikirije igihe yarahira, Perezida Magufuli yemeye gushyira mu bikorwa imihango yatanze igihe yiyamamaza, harimwo gukomeza ubutunzi bw'igihugu no kuronsa abanyagihugu buzi bushasha cyane cyane abakiri bato. Amenyesha ko yumva amabanga ajejwe. Ntaco yavuze ku byagirizo vy'uko habaye ubusuma mu matora. Yamara yatangaje ko amatora mu bindi bihugu yabayemwo akajagari, imigumuko n'amatati y'igihe kirekire. Yamara abanyatanzania n'abantu bakunda amahoro na demokrasi. Abatavuga rumwe na leta basavye ko haba amatora amashasha, umugwi w'igihugu ujejwe amatora ugasambugwa. Basaba kandi ko haba imyirekano ibaye mu mahoro y'ukwiyamiriza amatora yabaye ku itariki 28 z'ukwezi kw'icumi. Magufuli yatangaje mu mpera z'indwi turangije ko atazorondera ikindi kiringo inyuma ya mu gihe hari impungenge ko umugambi uri ku butegetsi watsindiye ibibanza nka byose mu nama nshinga amateka ushobora kugerageza kongereza ibiringo by'umukuru w'igihugu byari bisanzwe bitarenga bibiri. Abatavuga rumwe na leta bavuga ko amatora yaranzwe n'utunenge twinshi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byatangaje ko hari ibintu byerekana ko amatora yabayemo ibibazo.
Tuti zacu mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu, mudukurikire no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu, no ku rubuga rwa internet www.radioyacuvoa.com, naho mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho. Abanyamerika n'isi yose baracyarindiriye kumenya ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye ejobundi kuwa kabiri. Ibarura ry'amajwi riracyakomeza. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yaganiriye na Professeur Asher niyo nizigiye wigisha ibyerekeranye n'ubuyobozi muri kaminuza ya leta y'u Burundi i Bujumbura. Professeur niyo nizigiye aratangira avuga uko abona ibintu bimeze muri iki gihe muri leta zunze ubumwe za Amerika.
Jewe aho ngeza kubona numvirije biko biravugwa ku mateleviziyo hirya no hino, ndabona yuko ari ibintu bitangaje binyuranye cyane n'ivyo umuntu yari yiteze. Turavye igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uburambe gifise mu gutunganya amatora n'ukuntu bitunganijwe n'ukuntu camaze gushiraho umuco wo kubahiriza ikivuye mu matora, numva ntangazwa cane n'ibihari cane cane biriko biraturuka ku mukandida w'umurepublikani. Ariko aravuga ko amatora yabaye mu busuma ko bakwiye kuyasubiramo, naho nyine akavuga hamwe hamwe mugabo ntavuge neza ko busuma bwabaye ubwo aribwo, kandi ivyo akabivuga igikorwa cyo guharura kitarahera. Ivyo twari tumenyereye kuzumva muri Afurika, aho iyo umukandida abonye ko ibiriko biravuga amatora bitaja mu ntumbero imushigikira agatangura kuvuga ko ataza kwemera ibiza kuyavamwo, kandi ivyo kuri bitaragaragara yuko nubwo busuma ariko aravuga bwabaye. Rero biratangaje rwose kubona igihugu kiriko kirigisha ibindi intwaro ya demokarasi ingene igenda, aricyo kiriko kiravugwamo amajambo nk'ayo, kandi akavugwa n'umukuru w'igihugu ryategerezwa guhagararira umuco w'intwaro rusange. Nicyo nobivugako
ku vyerekeye akarere ka Afurika, abanyafurika ubona bariko bayakurikirana gute? Uravuze ko nk'abanyapolitike muri Afurika ariko barakurikirana aya matora, aho bariko babona ibintu kumbure bitariko bigenda neza muri Amerika nk'uko bari babyiteze, n'ihe ngaruka mubona bishobora kugira kuri Afurika?
Ndavye ivyo abanyafurika bariko barandika ku bijanye n'aya matora umenga bariko bariterera inkuru bamera nk'abasuzugura babishyize mu nkuru, bakivugira ko ibikenewe ibihugu vya Afurika biza kurungika abafasha kugira ngo bumvikanishe abakandida, bakavuga ko ngo bahanuye abakandida ngo bumvikane ngo kugira ngo bihanga biza mwinduka kwa kundi nyene Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze ibikora iyo abakandida muri Afurika batumvikanye. Harimwo agahemo muri iyo nkuru ukabumva nk'uko nabo nyine bariko barasuzugura ibiriko biraba kuko binyuranye n'ivyo bari biteze. Rero ingaruka jewe mbona muri Afurika cane cane ni uko urugendo Afurika yarimwo rwo kwiga kwimenyereza imico ngenderwako y'intwaro ya demokarasi rushobora guhungabana, kubera mu bisanzwe Amerika yafatwa nk'akarorero mu vya demokarasi. Iyo rero uwo ariko urarabira kwa karorero akoze ibisa n'ivyo wowe wakora kandi nawe yahora asuzugura, birumvikana ko acatakaza ijambo kuri wewe. Uburemerezi bw'igihagararo cya Amerika mu bijanye na demokarasi ndabona bugiye guhungabana, ku buryo abanyepolitiki muri Afurika batazogira inguvu zo gusubira guha agaciro amajambo canke impanuro zitangwa na Amerika mu bijanye n'intwaro rusange mu bihugu vya Afurika.
Naho ku bijanye n'imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika, kuri iyi ntwaro yari hari mubona yari ihagaze gute ku birindiwe kumenya uzova muri aya matora mu gihe igikorwa co guharura amajwi kibandanya ngaha muri Amerika? Umuprezida mushasha mubona ari kihe azohindura kuri iyo migenderanire hagati ya Amerika na Afurika uko mubibona?
Bisa n'uko abarongozi batari bake muri Afurika banezerejwe n'iyo politike yiwe yo kutinjirira ibindi bihugu. Ariko rero turazi yuko abademokrate iyo bari kutegeka muri Amerika barafise politike ijanye n'imigenderanire hanze n'ibindi bihugu, barafise aka kantu ko kwinjirira mu ibindi bihugu cyane, kugomba ko ibintu bigenda uko babishaka kandi barabivuga. Rero numva unenga ibigiye kuba mu minsi iza ni uko abarongozi bo muri Afurika bashobora kubona Amerika isubiye kwinjira mu itunganywa ry'ibihugu vya Afurika, binjira bafite ivyo bahanura kumbure n'ivyo bategeka naho bakakubwira ku maradiyo. Nicyo mbona gishobora kuba muri kuri iyi ntwaro y'uwo Joe Biden hamwe vyoshika agatsinda y'amatora.
Mu Rwanda, nyuma ya kaminuza eshatu ziherutse gufungwa na leta izishinja imikorere mibi, kaminuza y'icungamutungo n'ibaruramari nayo yafunze imiryango yayo ivuga ko ifite ibibazo by'ubukungu. Ni inkuru ya Sumta Kaboyi.
Iyi kaminuza izwi ku izina rya Kimu iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro. Mu itangazo yasohoye yatangaje ko ifunze imiryango kubera ibibazo by'ubukungu ndetse isaba abayigagamo kwishakira andi mashuri. Ubuyobozi bw'iyi kaminuza bwatangarije Radio Ijwi rya Amerika ko ihomba ry'iki kigo cyabo ryatewe n'umwenda iyi kaminuza yafashe mu mabanki, ariko ngo icyorezo cya COVID-19 nacyo cyongereye ibibazo. Ku ruhande rw'abanyeshuri bo bavuga ko bakiri mu gihirahiro kuko bataramenya aho berekeza.
Ni ukuvuga ko imwe yatubwiye ko ihagaritse ibintu byo kwigisha kubera ibibazo ifite by'amafaranga. Ariko ikibazo dufite bari kutubwira ngo abarimu bamwe bimenye amanota kubera ko batabishyuye. Urumva rero twabuze amatranscript, izindi kaminuza zaratangiye kwigisha. Twahamagara abarimu bakatubwira ati ntabwo bari butange amanota kubera ko batarishyuye. Ariko ntacyo dufite twabikoraho utarabona transcript se n'ibandi bakwakira.
Ikibazo dufite bavuga ngo nizo transcript ntituza kuzibona, ibindi bigo biraza kudusaba gusubira inyuma. Ahubwo twebwe ikintu twasaba nka EEC yareba uburyo yadufashe bwo gufata transcript tukijyana ku kigo warusigaje amasomo atatu cyangwa abiri. Kandi uko tubize amategeko ya EEC uvuga ngo iyo urekrashije ukajya kuri yindi universite bisaba kwiga 50%. Ubwo rero urumva yuko ni ikibazo gikomeye twebwe nko ku bantu twari dufite dusigaje amasomo make. Rero badufasha bakadukurikirana ikibazo cyacu kugira ngo ibintu bigende neza natwe tubashe kwiga.
Icyo twifuza ni uko batubwiza ukuri bakatubwira ngo byarananiranye mugende mushake ibindi bigo, niba tuzasubira inyuma nabyo tukabimenya.
Iyi kaminuza yashinzwe na Bwana Peter Rutaremara witabye Imana umwaka ushize. Umugore we Madamu Kayisengerwa Rachel wasigaranye ubuyobozi avuga ko urupfu rw'umugabo we rwongereye ibibazo muri iyi kaminuza. Yemeza ko bamaze amezi agera ku icumi badahemba abarimu.
Ku ishuri rero twabaye duhagaritse kubera ibibazo twagize by'ubukungu. Twafashe inguzanyo twubaka amashuri, noneho abanyeshuri baragabanuka, hazamo n'ibibazo bya korona, mbese biba birebire tubura amafaranga yo kwishyura. Ariko byatangiye na mbere ya korona, gusa nyine korona ijemo biba birahuhuka nyine kubera ko twamaze amezi atandatu yose dufunze tudakora.
Ko bahuze batubwira ko batarimo guhabwa amanota yabo kugira ngo bajye gushaka ibindi bigo, byo murabafasha iki nk'ubuyobozi?
Turimo kubafasha, ikibazo cy'amanota turakizi kubera ko hari abarimu batinze kuyazana, ariko ejo dufitanye inama nabo kugira ngo tubabwire bayihutishe bareke gukereza abanyeshuri.
Abarimu barimo kuvuga ko ngo bashobora kuba batazayatanga kuko batarimo guhembwa imishahara yabo. Mubarimo imishahara ingana gute?
Tubarimo imishahara y'amezi cumi, ariko tubirimo kuko turashaka kubishyura vuba nabo bikava mu nzira. Turashaka guhura nabo ejo tukababwira bakazana amanota.
Umuyobozi w'inama ishinzwe amashuri makuru mu Rwanda Mukankomeje Rosa aganira na Radio Ijwi rya Amerika yasobanuye ko iki kibazo kigiye gushakirwa umuti mu buryo bwihuse. Uyu muyobozi yumvikanishije ko abarimu badakwiye gufatira amanota y'abanyeshuri kuko nta ruhare abana bagize mu ihomba rya kaminuza bigagamo.
Abarimu bafitanye kontra n'ishuri. Niba ishuri ritabishyura ntabwo bagomba gufata abana ngo babafate nk'ubugwate. Bafite uburyo bwabo. Niba umuntu mufitanye amasezerano iyo atayubahirije ugana minisiteri y'abakozi cyangwa se byananirana ukajya mu nkiko, ariko ntabwo bari bufate amanota y'abana kuko amakosa ntabwo ari baturukaho. Icyo nacyo ishuri ryemeye ko kigiye kuganira nabo kugira ngo barebe uko bagikemura.
Kaminuza ifunze imiryango nyuma y'izindi eshatu zafunzwe na Minisiteri y'Uburezi mu mezi atatu ashize, harimo Christian University of Rwanda yari yahawe Umuremyi Pierre Damien ubu uri mu maboko y'ubutabera, koreje indangaburezi ya Gitwe na Kaminuza ya Kibungo. Izi kaminuza leta ivuga ko yazambuye uburenganzira bwo gukora kuko hari ibyo zananiwe kuzuza kugira ngo zikore mu buryo bwemewe n'amategeko. Abanyeshuri bari basanzwe biga muri iyi kaminuza ya Kimu yafunzwe bagera ku gihumbi, baje biyongera ku bandi ibihumbi bibiri bigaga muri za kaminuza eshatu ziherutse guhagarikwa na leta. Aba bose bakaba bifuza kubona izindi kaminuza zabakira bagakomeza amasomo yabo. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi, ikigo Istebu gishinzwe ibarurishamibare kirasaba inzego z'igihugu gukangurira abaturage kwandikisha abana bakivuka, abakuru bashakana n'abatandukana n'abantu bitabye Imana. Eloge Wilika neza araduye inkuru irambuye.
Kuri uyu wa kabiri, ikigo cy'igihugu kigejejwe gutororokanya ibiharuro Istebu cyatunganije uruganda rw'ukwiga ingene ho kwegeranya ibiharuro mu gisata ndangamuntu mu Burundi, Service d'Etat Civil mu Gifaransa. Umuyobozi mukuru wa Istebu Nicolas Ndayishimiye asigura ko kino gisata icyo ntango ya byose mu gihugu mu byerekeye ukwegeranya ibiharuro. yemeza kwigisata ndangamuntu kidatejwe imbere ataterambere rigamana intwari ibere bishoboka kuranga ubukamo. Nicolas Ndayishimiye hari mu kiganiro yahamenyesha makuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Nicyo gisata kiduha ibiharuro bijanye n'abantu bavuka n'abantu bubakiza n'impfu ziba mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nicyo gisata kiduha ibiharuro bindi byose, haba ibiharuro byo kwemera abana cyangwa ibindi biharuro by'abahukana n'ibindi n'ibindi. Numva rero icyo gisata uri kuvuga yuko ushaka iterambere gushyigikira intwari ibereye udafite ibyo biharuro, nibaza yuko ari byo ntango kugira ngo dushobore gushyigikira koko iterambere rirama n'intwaro ibereye mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Bwana Ndayishimiye arongoye Istebu asanga umuntu atigeze yandikwa mu bitabo ndangamuntu muri kino kinjana agereranywa n'utigeze asiga izina. Ahamagara inzego zose gukangurira abanyagihugu kwijubukira kwandikisha abana bavuka.
Ubu rero nibaza yuko icyokorwa bwa mbere ni icyoguhimiriza umwenegihugu akamenya yuko nimba abyaye umwana, uwo mwana ategerezwa kwandikwa muri bya bitabo ndangamuntu z'igihugu cyacu. Nimba ategerezwa kujya ku ishuri naho nyine bategerezwa kumusaba ati twereke ko wanditswe, niho rero tutosubira kuvuga yuko aragahomera muntu ko naka yavutse akabaho akabyara akarondoka mugabo ubwiye kuraba mu gitabo nahamwe ntumutore, bakazoza bakubwira kujya twakuze ba sogokuru batubwira mwaza ati sogokuru wewe uri uwo kwande niwo kwa naka naka wande naka wanaka. Ibyo byose murabona nk'ubu nka twebwe ubu tugezeho, nibaza namwebwe nobabaza ngaha murabamenyesha makuru ngo mumbwire sinzi ko ari buza gushika kuri sekuru agira gatanu.
Ikigo Istebu kivuga ko mu rugamba rw'ubuhimiza imiryango kwandikisha abavuka babirana bapfana bahukana no kwerekana akamaro kabyo hategerezwa kuza imbere, igisata cy'intwaro gisanzwe kijejwe abantu kuva ku mitumba hagakurikira abajejwe amagara y'abantu ubutungane impunzi n'abahunguka hamwe n'icy'ubutunzi. Icyo kigo kimenyesha kandi kwitororokanywa ry'ibitigiriye mu bisata bitandukanye zaba za rusansuma z'abantu canke ayandi matohoza kiba ico gicapo c'ukuri c'igihugu. Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera umuyobozi mukuru ajejwe ivyerekeye ibikorwa ndangamuntu mu bushikiranganji bw'intwara yo hagati kugira ngo atubwire urugero ibisabwa n'ikigo Istebu biriko, ariko ntitwamutoye haba kuri telefone yiwe ngendanwa n'iyo mu biro. Mugabo Burundi buri mu banyeshuri beza ugereranije n'ibindi bihugu bya Afurika muri ico gisata nk'uko ivyigwa bitari bike vy'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya bivyerekana. Mbere n'abasangwa butaka badakunze kwandikisha abana bavuka ingo z'ababirana n'abitaba Imana, hari imigambi myinshi yo kubahimiriza yashyizweho n'uburyo bwatekanijwe bwo kubyakorera ku buntu. Rero je uri kaneza Ijwi rya Amerika.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4, Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. Nao kwa dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibicikenda. Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Tukiri mu Burundi, abatimbo bo mu kigabiro cy'ingoma bo mu mwihigiro muri komine n'intara ya Gitega bavuga ko batabona abajya kubasura kubera umuhanda mubi. Mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda aratubwira ibindi kuri inkuru.
Nkuko bivugwa na Yeremia Ndimwizinga, umukukuruke mu batimbo akaba kandi yamuka mu muryango w'abashaka, umuryango bavuga ko ari wo wazanye ibanga ryo kuvuza ingoma, uno munsi akaba n'umuvugizi w'ikigabiro cyo mu ihigiro komine n'intara ya Giheta. Ikigabiro cyaho mu ishingiro nicyo cyatanguranye n'ingoma z'u Burundi, kuko izo ngoma zazanywe n'umwami Ntare Rushatsi Cambarantama azananye ibuha.
Ikigabiro nicyo umwami Ntare Rushatsi Cambarantama niho yashikiye avuye mu buha azananye imisozi yo hiyo mu nza buyogoma, araza gushikarira ashikino ahitwa mu ihigiro baca hasinguru sago, baca mubaki ingoro, ingoro ingoma, ingoro y'umwami kazi, naho kihangazoba. Mukuza rero zingoma ubona, baje bazananye zivuka kuri we. Mu bisanzwe niwe yatanguye kubaza ingoma ya mbere kandi arayivuze. Kuko yari ari mu buha, hari abantu bari mu bwoko bw'abashaka, bakaba babaza ibintu by'amatsikuru, baca batangura kubaza rero ibintu by'ingoma. Ingoma ntonto zitangana nko kuzibona cyo kwinezerera.
Naho abantu zibiwe bakuru bamusavye ko yogenda gushinga urusango imuramvya, ntigeze yibagiraho umuryango w'abashaka bavuze ingoma yasize mu ihigiro. Inyuma y'imyaka ibiri ngo yoba yaragarutse bamwakiriza umurisho, ariko umuganwa w'umumenja nk'uko bivugwa na Ndimwizinga Yeremia yarashatse kumugwanya ariko aratsindwa, ari naho havuye iryo zina ryo mu ihigiro.
Baravuza iyo riba biraryoha. Ariko haje hazi intumwa ihanutse hariya hejuru mu rukuta bati yamara umwami aratewe ngo atewe nande ngo tubonye ingabo n'uwita ntirirangwa ashinze urusago hejuru kuwabikore ituma bahise mu gikobe yashinze ibikobekobe undi yashinze imimanda nk'iyi ingabo ziwe zirashinga urusago abari ugamyemwo uwo nawe umwami ntare rushatsi ingoma zikoze yamuvugira ngaha hacavuga ingoma y'induru. Ingoma hambere hari ingoma y'iciza ingoma y'induru acagomora ingabo bari kumwe ngaha agomora ingabo bari kumwe ngaha baca baramanuka hepfo ahitwa mu rusaza nawe aca kugasoza aha hejuru harya arahiga uriya ntirirangwa aja kuwabikore arahiga nicyo gituma gahitwa mu gihe.
Aba batimbo mu higiro bamenyesha ko ikigabiro cyo mu giheta caje mu nyuma kizananye n'umwami Mwezi, kandi abatimbo bo mu Gishora bakoranye cyane n'abatimbo bo mu higiro ukumenyekanisha ingoma mu makungu, aho bemeza ko ingoma zatanguye gusohoka igihugu hagati y'umwaka w'1950 n'1960 ubwa mbere zikaba zagiye muri Congo Belge uno munsi yitwa Congo iharanira demokarasi.
Abazungu baje baca amabarabara urabona bakijyamo yinga riri kure yacu hazi cyane bashirya ngozi byari impande ikigabiro cyo mu Gishora. Umuganwa nkishimana ati yatwara ino kandi yabaye ino ati nanjye mfise abavuzi b'ingoma bakaruhari acaza gukoma kuri ba papa na ba sokuru ati ngo muje impande y'ibarabara niho muzohora muvugiriza abazungu n'umwami bitabagoye niho mutazashobora kugura umuruho wo kuzitwara ku mutwe muva ngaha mu higiro mugenda ibuzungu kwa rizida igitega muvangira abanyagishora hamwe muzoba muva hamwe urunga muringaniye ari 15 ku 15 kuko aho hambere umugore wari ugizwe n'abantu 30 hari 54 turageza turamenyerana n'abanyagishora gushika mu za 57 ingoma itangura kujabuka muri Kongo.
Muri icyo kigabiro cyo mu ihigiro hariho n'ibimenyetso byaranga ubushobozi bw'umwami, ikibanza cy'abamisato, ikibanza cy'abamwo Umuhoza n'ibindi nk'uko bivugwa na Hermegide Niyibigira, umuhanuzi w'abatimbo w'umwihigiro, akaba yamuka ku bisekuru byo mu muryango w'abashaka.
Ahajya haruguru tufatiye kwa kajya gashaka mubona kijya gisaka mubona kijya hariho ihorezo ry'umwami n'ahantu hataha isato. Isato rero guko byaragendana n'umwami. Iyo sato iranamukingira babonye uwo muntu agomba kugirira nabo umwami. Barashobora gutuma iyo sato ku murondero iyo yagiye hariho hose ikamugirira nabi akavamo. Kandi ntibyari byo gusa umwami bamubwiye ati nyabuna hariya hijya no hino havuca amahasa. Nyikiri igiti hari ihorezo ry'umwami hariya murakibona giserura umutwe hariya. Mu mahasa rero urabona aho hambere barabatinya bavuga ngo muba barimo n'ibihome ariko. Baravye bati nyabona ariko ko havuca amahasa umwami ni wakeneye kubanza kubahoza. Basha rero ayo mahasa bayazana kuri kiriya giti mubona cyo mu manda hariya nyine. Bakaba umwami akavuguta umuti mu rubaya agaca urungika bagaca bagenda rero bakabashira ko se babiri nana babiri bukuru na butoyi agaca rero se babiri muha intama y'imfizi n'ababiri bakacamuhereza intama bita intama kazi bagaca bashorera rero muhira bagatekana.
Abatimbo basaba ko leta yabakorera neza ibarabara rijaho mu ihigiro nk'uko yabikoze ku kigabiro cyo mu Gishora komine ya Giheta kugira ingenzi zironke ingene zoshika kubagendera.
Iyi muva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington D.